Sanibonani molweni ndiyanamkela ke sasethivini ngesiXhosa. Ujangase ke uqhubekile buza ke uba yinyana le kudeliwe. Deliwe walibala kulaqaza edinga umthetheli wancama uvuma wabuza kuSbongile uba yinyana le uyithethayo uSbongile. Wavuma ke uSbongile ethi noma uyazi. Waphika uDeliwe ethi uSbongile amangangaka wathatha phi. Wena ndikwazi uyingane emnene engaxokiyo. USbongile wabe setshile uba mama uyayazi andixoki yinyani yodwa le shawutisa ke. Waqhubeka nokuphika ke ethi yho uThixo into azoyenza kuwe uzokubhanisha kabuhlungu. Utatakho uyagula yintoni ozama uyenza kuye. Intliziyo yakhe ayikho strong enough ukumelana nobubuxoki bakho uSbongile. Hayi ke uSbongile waphendula futhi eshawutisa ethi ma uyazi ukuthi iqiniso leli na uyazi. Deliwe waphendula ke ethi hayi ngehla Thixo nanku uSbongile etshintshile ethi kuyo yonke into endikwenzele yona uSbongile impilo yami yonke yema ngenxa yakho. uSbongile uthe zange ndikucele uba umise impilo yakho mna. Wancama wangenelela uVuma ethi Deliwe ugqibile ukupretenda waqhubeka uDeliwe ethi mna jangase nokuzenzisa. Ujangase uthi ungayenza kanjani into enje emntaneni wam. NoSbongile ke ngapha seyakhala ke ngoku. Phofu kwakhuzwayo umjonge ngathi nje khona enye into ayaziyo uDeliwe okanye nje umangalisekile ngenxa yoba kwenzeka yonke le nto. Uvuma usizi lubhalwe ebusweni. Hayi ke uDeliwe wathi jangase wawufuna ndenze kanjani. Wawugula usesibhedlele. Kwakufuneka sibhatele imali phaya yoba ulele esibhedlele iindleko zakho zokulala phaa. Uvele phi ke besinana umlandelwe ngathi ubukela iTV into encumileyo mane jonga unini mane jonga utatakho. Uthi ke wawufuna ndibe ngumhlalokazi ndimncinci. Ndimncinci kangaka ndizandizama ukuseyiva impilo yakho. Kwakumele ndenze njani jangase. Hayi ke ujangase uthi nje in few minutes ago wena ibingusibongile nobuxoki bakhe ngoku seyikugula kwam. Ethi ungubani wena? Ungumntu onjani lo? Hayi ke uDeliwe ke wavele wangazi noma makaphendula thini wabe kukubi nyani ke kuvuma ke kuphoxeka. Nangoku uDeliwe efika ngobusuku ekamereni kaSbongile uSbongile ulele umtyhile ingubo uthi wena ulixoki lomntana. Utheni le nto uzama ukundichithela umtshato de nje uthi kudala ndiyibona le nto yakuba wena ulixoki linyoronyoro lomntana. Undivezela nje ubuwena ngoku. uSbongile ke uye wathi akho umtshato endifuna ukuchitha apha besuDeliwe ehamba uyocela uxolo kutatakho ngazo zonke izinto uzithethileyo. Wathi uSbongile asoze ndiyoxoka ke mna kutata ngoba zonke ezi zinto ndizithethileyo zizinto ezikhoyo ndiyikhathele kukufela izono zakho. Ngeke ndiyoxolisa ke mna ke ngento eyaqalwa nguwe yimele. Wathi wayiqala uzayigqiba. Wathi okanye ufuna ndithini ndishawutise ndikhwazi utata ndimxelele into yoba ngoku lapha kule kamera. Uzondivingcela undixelele into yoba mandenze izixubuxoki. Hayi ke wabe sethatha iingubo zakho uSbongile esombatha. Wakwahlwa ke emini ke kuDeliwe kwaphela tokusa waphuma ubheka ekamereni yakhe. So uSbongile ke ngokuhleli notatakhe utatakhe ke umbuza ngayo yonke nele nto uba urayithi na. Ethi mageza ndicela uxolo ngayo yonke into. Ethi kodwa sisi awusandihlebeli na. uSbongile uthe engafuni ukumhlupha. Uthi umnye undihlupha kanjani ngomsebenzi wam mosukukhulisela wena. Uthe ke ndiyacela masidlulise kuyo yonke le nto. Wavuma uSbongile wabe sithi ke sawukwenza ke ukutya kubi ke kuvuma bethuna. uDeliwe ke ufumene ichance yokuncokola noKhuzwayo MTK yeyi akayikholelwa uba uSbongile umenze kanje. Ethi mna nawe andazi uba sohlala phi. Uvuma uthi uyacaphuka akandithethisi akafuni nokutya kwam akafuni kwanto idibanisa nam akakwazi nokundijonga. Uthe ke uKhuzwayo kuzofuneka sibe nayo kodwa indawo yokufihla intloko. uDeliwe uthe yile nto ke ndikuxelela ndifuna uyothetha naye uJangase. Omnye uyabuza uba ndithini kuye mna. uDeliwe uthe nawe uzawubona uba uthini njengendoda. Ngubani ozolala phandle? Ethi kodwa ke sizodlula kule nto kuthina kudala sixabana noVuma singaboni ngasonye kodwa siphinde sixolelane. uKhuzwayo ke ngesithembiso sakhe ke nodadewabo unxile uyipapa ke ukuncokola noJangase uthi isisu sakho. uJangase uthi undibizeleni apha ngokukhala ngesisu into eyintlimpinikayo nje akadathethe.
Uthi Khuzwayo ndifuna wazi udade wethu uyakuthanda. Uthi omnye wena nje uzondityela ixesha apha. Athi Khuzwayo kufana nale nto sibala umntu ongumama adlise indoda yakhe athathe umntana amse kwenye indawo ibe lo mntana ezalwa yile ndoda. Kodwa yonke le nto abantu basuke beyenza ngothando. Sibala uyayiva ke ngoku le nto endiyitshoyo. Uvuma ubuze uba undixelele izinto ndixelela zona uthi mandithini. Uthe ndiyamazi Sbongile usisi sometimes iyayenza into eza kushiya uzibuza uziphendula. Ujanga se ubuze uba uyaphi nale ntetho yakho. Khuzwayo uthe kufana nale nto kaSbongile kwakufanele athi in and out pha. Asebenze nje abhatale ityala kuphele kanjalo. Uvuma wathi yima ubusazi ngale nto yokusebenza kaSbongile eThekwini wavuma ke. Khuzwayo ujangase uthi ndihleli nani apha emzini wami kanye nibuka isidenge nina. Uthi Khuzwayo bendizokuxela kanjani Sbongile mna yonke le nto. Uyacaphuka ke uvuma uthi wena nalo mthakathi ongusisi wakho anibazi abantu nina. Nizwale emzini onjani? Niyityhefu wathi inhliziyo yokunuka mayivuke xa ivuka. Andiso sidenge mna ndifuna nindiphumele kwam. Ukhuzwayo uthe ethi Sbongile inyani yamphilisa umntu wabe ephakemeke ujangase emshiye ehleli apha sibekisandla emlonyeni ke uKhuzwayo engasazi uba makathini because utwelile zonke iindaba. Asazi ke uba uzawenza njani uzobagxotha okanye uzawuqhubeka ahlale nabo. Enkosi, ndicela siqhubeke subscribe, silike, singakomenta futhi bye.